Chambere kandi nagize nkigera imakamba. Mwacho kwanza ndagira ubwoba.
Ko makamba ari kure wagiye n'umuduga?
Eh twagiye n'imodoka. Ndavuga ndagira ni kure. Ni kure. Ahantu ugendera hejuru ya Tanganyika. Acha sani kuteba jukuru bakule bakwa famiye yaba. Ni bicwa. Ni migulu.
Wasanze wasa nk'imikeke.
Acha nangura gusenga Imana mana navye mwana afisa maguru cyangwa umutwe minda ndapeleka wapi?
Mitwe yamashiga kujya nyinka kujya nyinka.
Isaac ke ni kwambiye n'ukuri ndagusavye uzogendura.
Mu bisanzwe Isaac twebwe abiwacu naho twovyarana na Satani cyanke ni jini. Hariho simbole umwana ategerezwa kuzanana.
Abana mwese uvya.
Abuse gusa nuko wacu sigwacu.
Oya reka.
N'ukuri kwima. Naho uvyarana ni jini.
Niya simbole. Sisi uru urabawumva.
Ni ibintu bibiri. Umutwe nk'uyu wacu. Nama babyita gute imipago. Amaguru ya mezuko.
Niya simbole yo muri family wacu.
Abana abuzukuru bose ba masubira. Bafite ibyo bintu bibiri. Umviriza Isaka ndabwiza ukuri mama ibintu yarabigiyemo kandi yaravuze neza yuko umwana atakibazo na kimwe bazomurera akure nta kintu na kimwe azobura.
Okay.
Rero ibintu by'umwana sisi nukuri nibaza twarabivuganye. Twari turi kumwe igihe mama bitubwira.
Nuko tana 10 muramu.
Ibintu by'umwana ntagire ikibazo na kimwe none haragera.
Ni haragira?
Wahi, haragira aho batumugira shopping umwana. Waramenye ko ari umukobwa cyangwa umuhungu. Siyo haho twogira shopping ute turamenye ko ari umukobwa cyangwa umuhungu. Usisinza namumenyeye vraiment ndaryoherwa turi kumwe turatwenga tugatera inkuru. Yani
nuko
ibintu byose byaraheze nuko ndamumenyereye kweri.
Kaka na dada.
Wiki abuze. Wiki.
Ubu yunya ni musaza wanje.
Ibyo je ndabyanze. Iyo
nashakubaza ikibazo kimwe.
Iyo fumanye tumubyara, uyu ni mubyara aje.
Nashakubaza ikibazo kimwe. Uyu ni musaza wawe. Uyu rumuntu azushamwita anko, azumwita papa, azumwita.
Zeme durakoze.
Ivyo vyose.
Uyu mwana ari mudavuse, wa mbara ndi musaza. Ibyo bya musaza aramushiki tuvyihoze ibyo.
Je rero nimba umwana avutse. Jeje umwana mvutse nibindaba.
Uribuka ibintu mama yavuze?
Mama wazorera ingorane rihe?
Uribuka ibintu mama?
Oya nibijyanye nazorera ingorane.
Mama yavuze.
Je nuko nashaka ndabasabe n'ukuri nkamwe nka nchuti ya utowe. Barabuka no bo propose abagire mariage na sisi n'ukuri.
Ah! Jeje mama yarabivuze.
Good news. Ibyo
n'ukuri sindiko ndakubesha nka blague zirimo. N'ukuri mama igihe tugomba kugaruka n'ubujumbo. Yaraduse sisi ambeshuze yavuze ati butoyi. Sisi ntacabahe gerageza n'ukuri ubuko nta mwana ufise hanze ko mutihinda gerageza n'ukuri niyavyara jewe ndisinye vyose nimba tamahera ufise genzo gutangira inkwano ndabwira urubanza umwubakare ni wo mukuru.
Amen. Wavyumvise
sasa ubiriza ngubwire nivyo yarabivuze. Ariko
singombwa
ngo bibe sivyo ndafise uwundi mu fiance turi kumwe arindiriye nzare ahuye dukore mariage
yego kumwe kumusatira cyane ibi
ije twe ntabyo tubuni none
umeze kumpenda utanga umukuru sisi ayimoje sisi wate kumukunda ute niki wewe kumega
naramutelefona mu ijoro sisi wajyamye nkivugisha nti urarabane neza ntujya miliyonda umwana nava mera neza.
Ariko si vraiment urabona yuko akukundira umwana agukunda nawe urabona
umviriza nkubwire uyu bategeza kumukunda je n'uyu yari munda naco dupfana
namaraso yawo
je naco dupfana naco dupfana tena nakumariye n'umwe invitation ariko ijya ndamuye
ariko ijya proposition batanze niyo mama yasabye ati mugire mariage
mu bya mariage n'uyu reka tubireke sivyo reka dukora akazi mutamajere arabandanya nyihembera neza gashara kanje abafana banje babandanye bankurikirana kugira ngo tuviuzi tube twinshi agashahara kongerekane sivyo hama ivyuyu pembeni hama je bagume barabakazi ndiko ndakora
ivyo batuje nawe
nta bindi je nkeneye
ariko
amaserari official bakanda kuri ka kantu kagakengeri
subscribe sawa ivyo barabigira nta no mana baguma bajya kugira subscribe ntacho je gina baze butoyi ikintu kimwe kandi cingenzi butoyi kuwa mkweli kandi ubunyamukuru
niwe wazi
sisi yimaze kwibaruka nka kujya mama ari propose uri tayari kugira na mariage uri tayari
isahaka
ah nuzane bibi zamingana ruyo
ewo ya
ego chanyo
ukunda kugira isahaka baswa ari bavuga ati mazoya ni mabaya sinzi no kivuga gute mu kirundi
eh bimenyeranano ni
kumenyerana n'umuntu
eh ni atari
ni atari bituma mujyo mu bintu birebire jewe aho ngeze ubu sinarinzi ko bizova bishika ko noba nkuko nkuko ndi ubu kuri sisi umva narinzi nahaduza tugakina nabizo kumara ibijyanye ne nzo mfata ibisanzu zo mfata minenegwe mugabo ubu ndatangara uko buca turi muri kujya kuma dutwenga dutugira iki hari ibintu bica biguma biza binyumise bya kera n'ukuri jewe ku ruhande rw'iwanje jewe naho yafatanye n'uwundi jewe uyu no muheba jewe ndabikubwiye wewe kandi ndabivuze kuri TV wawe kuri micro jewe ngo uyu ngaha jewe no mutwara n'ukuri ndabivuze
mariage bibi
kandi nabantu mwakomanse mwaguma munsanga inbox mutware sisi nacabaye jewe n'ukuri no mutwara mariage PVB tukabana
ubu rero nanje bavyumve na singukeneye nawe nkeneye
Mpauko
Turashobora guheza ikiganiro Sisi kinwa unaniyebisha mbere ya kamera
Babito mpauko nagukeneye Urumva rero yo ariko birahinduka
uribuka marira yarize urayibuka uribuka marira yigeze kuri
Ega yeye ni yaje kumugaruka kare eh wabongere ko
bibabaza ni blague shara ni blague
ubuje na nibibaze ngo niyogoma kunwara ngo numusore
urashaka kugira marira yaje sisi
eh go ndindiriye mzare
eh
su musore wapi
eh
numutama
umutama
numutama ashaka kwerekana itandukaniro
mumbarize sisi ari siri nibi ariko aravuga cyangwa ni blag
Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 Wakuzi ba Isaac TV ahumva mukagira merci beaucoup kuri mwamaze kugira subscribe. Ebana merci sana uri umuntu w'amateka muri abantu nubaha ndabifata uko. Oya reka fatini. Muri abantu nubaha cyane muri abantu nuvuga yuko mufise icyo mutumariye cyane. Nukuri murakoze cyane kuri mwese mubonye ibiganiro byacu mukabipartaje ku bandi mukabihereza abandi. Ariho nabafata ibiganiro byacu bakashira kuri Facebook. Nukuri kuri jewe nukuri n'abantu badabivuga iminsi yose uko atacyo bimbwiye. Ni muri mero twese gufashanya kuko nabonye bafite ico baduterereye so merci beaucoup mwese mwese muri sangi uno musi rero sindabaruhije cyane ni kiyago kiza kuba kiryoshye cyane kigana no kurikira cyo sugiheze kuko murazi kwa bantu antuka tuyaze biba bitisa sara murabizi abantu barabambaje benshi ati zage no kuri none sisi na yamahasa yiwe mutama Gerard utwarose n'undi mushize mushasha ati bimeze gute murabyo kigano cyanyuma kabisa twakoranye n'aba bantu batubwiye bari batubwiye uko bagiye guheraheza ibintu byabo gutangura gukina marerese wanashimahagira naho kuko byatangiye mu rwanko bigenda birafata inzira buke meskia hawakujuje
ako basha ni mureke kungora n'ukuri ku Imana ndarushe kandi je uko muguma mungora ni nako nguma numva ibintu mu mutwe biguma biparangana je nkeneye kumenya butoyi muri aba babiri ninde
we wajyamanye nande muri aba babiri
wajyamanye na butoyi
shetani aduwa la shetani umushenzi wona mjuwa umushenzi basi umushenzi wa bujumbura buta tuvaa sana ezake niyo
ma uyu n'umunya muhinga ya tugeze avuye muhinga ari dago dago barane
niyo mpamvu batubwiye yuko umuntu wa mbere yatangiye kubonana na satani yari umukobwa
agabigatwe nk'akeza yo mumbabarire gushika naho sisi bamuha ikiraka cyo kuzarakina muri Mutama Gerard official muramuha akazi muri company yanyu Mutama Gerard official
ego
azarakina makomere
icyo nace
umuhino
kuvya zo bashoboye tuzomuha amahera ariko kubera ko ibungenze inda yanda byitwa ko ari ya butoyi uwe tuzora tumurengeza ati zomuha cyo kimwe nabandi
twamaze sisi kumuza zora ronga ngaho
oya ivyo navyo ntibikenewe ko bijya habone
ni kombea ah okay mumere micro gato sisi uremeye kujya gukina makomedi ndabirimo amahera ibyo bibo
birimo amahera twavuganye kandi urumva hanini izake ngiye kugira ndo nk'ubufasha
muri groupe yabo no kuri YouTube yabo biravuga ko bakintu komedi twiza cyane turyoshye so nje ndavuga yuko nabishimye urako bari kukivisana kadashima cyane bakunzi ba Isaac TV bagiye kuba supportinga n'ukuri I'm so proud of you ndabakunda cyane kuko mwebwe muri abantu biteka iyo ndabasabye ikintu muri akinkorera tana kimwe ndinze ku taze no kuruha nasabye ko mu supportinga runo gwaruka n'ukuri mwamugura ba supportinga kuri YouTube yabo bafite ama views vraiment mara ko atari make kandi ndabishima murashigikira sisi gura turaye ko umwana wacu azoronka uburyo sisi yakuriwe je mikro no musi ndahera kwa sisi reka ndayimuhe kwa sisi ama kusaba araberewe wangu nako batujanishije bambaye amarujeruje bose sisi tura mikro ndaguhe ni bon abakuri mi sisi ni
sa
sisi ko gumba mwiza nibi
none
gumu
bari bamaze iminsi banyita
bamaze iminsi bakwitaho kweri kakajagari karaheze
ukaraheze ubu ndafise amahoro mu mutima vraiment ameze neza
sisi je kuma komatera agenda aronka bamwe mwe bagenda bavuga ati ngo sisi none iyo nda iri he ko tayibona ibyo biko rakina ama comedy ni bamwe bamwe usanga batabonye ikigano cyanyuma twakoranye muko murumvikana kuri wewe wiyumva gutubona ikomantere nk'inzo ati ndasiga itaboneka ko muri ko madufitinisha ibintu nk'ibyo
reka rero nkubwiza ukuri Isaac je mu minsi ya mbere
ndageza kwegereza mikro
he sinaronka umwanya wo kuvuga ngo nsome komantere ngo ndabike cya mbere kwanza nari fite stress icya kabiri ibintu nibyari bimeze neza ariko ku bantu bandika nk'uko mu nyuma baje kutahura ukuri abenshi barasanze no muhira kundamutsa abenshi twarahura hantu agiye hatandukanye urumva ibintu baje kubona nyine ko ibintu ari ukuri
ko amatwi asumira ngo sisere kwa mutegura baby shower akwa gutegura baby shower kugira nyine akabebe nyine kazoshikira ibintu bya bien ndaze cyeri niko ndavyumva no rusa kugira nakiriwe ko nyene nivyo
oya ico na byonzi
na byonzi
na byonzi
baby shower ni surprise arongo ngo ba fans banyu ngo bari kwa mutegura baby shower ngo sisi kugira nyene bizogende neza cyane bamari muri Saudi abandi Oman abandi n'abadada nyene benshi so reka kwanza ntahure kwanza kwakira abashitsi mperera mikro ari ya kwa sizi kwa rebuto ariko ni buto ujya urame nisha kwa tanukanya omenda buto ni bon
je sindi buto ndi buko
eh ohenda
uri buto yo
uri buto eh sisi na bara cyangwa cyangwa sisi ni bonon akuri miss
ndashima
nara abantu bashigana aho ni fresh una kajagari buri umuserie
nta kajagari gusa byonze ushaka kumenya umuntu uko ameze Donatille
ok sawa wenda aza kugaruka ko mpera mikro ngaha bukuru ni butoye
ariko guys aka igihe cyose maranye tumaze gukura nturamenya kudutandukanya
aje namenye kwatandukanya uri bukuru baragukunze we nyuma yaho reza bateri nkuru bazema nimero bakoga basabye nimero yako bangana mutamajira bage wagi urafise mu baby nyine muri kumwe muri ko ngira aba bare ndabikure ko bare kuguma bango
oya kabisa
na office
muga kandi ntuzi ubahi nimero zo uze ubizireke ubireke gusuko nyine bihe uko nyine
kubera kuri tinyi
nditinyira cyane sinze ngira ibibazo nk'ibyo bahuya wa butoyi nabo
akora mahasa gashahu eh okay tukume ndi mushitsi bro ni sawa
muze neza
amakuru ya
meza
kazina
irakoze amade ke ZBD
ZBD je na mandagura kuma comedy ya ZBD voilà nice kabisa uno musere rero tugira yo tuyage gato tugira dutere inkuru gato na no gwaruka nabantu nuvuga ati no gwaruka nabantu bavugishije abantu benshi vraiment baravugishije abantu benshi cyane ku rugero rwo hejuru imani ishimwe kimwe mu nakunze nuko merwa no kubona amafoto hirya ejo bari mwari mwagiye makamba mwari mwaduganye sisi muhira kugira yaje kugira ababyeyi fresh kabisa nabikunze cyane nabonye amafoto navuga ati no cyane montage abara sisi gire
ya fashe
mama neza mabuko nyine yamuhobeye bikaryo sisi mama yakwakiriye gute
ah
chaka kwanza kumenya yini bakwakiriye muhira eh mwe ko jari muhira bakagumekenye
ayo ni mambo ya familia gusa
ngire nta
oya gusa yarabonye amafoto ndiri wabonye ko byari meze neze
nawe
nari nezerewe mamukwe furaha kama yote
Wabonye ameze gute uramurutubwiza cyangwa yarakuruta
ni gikarango nikiri kwangano angano room angano nukuri ku imana iza ufashe urya mukobwa naje ukanshira hajya wonyene
wotorinyisha
isa umukobwa cyangwa warafushe
sino mutuka uyu afite esprit z'amajinyi nukuri ku imana ukuri uyagurikiye mu ijoro ntabyo namenye naziye nkanguka mbona gusa tureha Ijo skapuga ibyo se yarabyumvise niwe mukobwa yo si sasa uleri fatafataje
akaramubwira ngo amuguri imuzu yirayibye ngo akenengo ni muzu ngo ngo mama naye ngo na mama naye ngo none muzu yirayibye
oye si byo kubwira nga
none uyo mukobwa ari kubambwira ati ngo utenda kene muzu yirayibye
ngo arakene muzu yirayibye
ni muzu ya mama
ngo ni muzu ya mama ngo batonye banje nabo Sanangura kwiyumvira je ngomba ndi hafi kubyara meme nikigoma cha wimire sindaronga
cyaraguha
nene
sisi ndi akanda ya mafaranga
oya ntaje kuri jewe mbere wanashimara amafaranga nazana ibukuri yari yampaye no nimeze kuri dishia hela de fen aramahera frema yaciye kurotira muri umviriza isaka ndabwiza ukuri mama ibintu yarabigiyemo kandi yaravuze neza yuko umwana atakibazo na kimwe bazomurera akure nta kintu na kimwe azobura
okay
rero ibintu by'umwana sisi nukuri nibaza twarabivuganye twari turi kumwe igihe mama bitubwira
nuko atana 10 muri
ibintu by'umwana ntagire ikibazo na kimwe none haragera
ni haragera
wahe haragera aho batumugira shopping umwana waramenye ko ari umukobwa cyangwa umuhungu siyo haho twogira shopping ute turamenye ko ari umukobwa cyangwa umuhungu cyangwa ari amahasi rega shopping bara amahasi
No, uko biri kose none sizo urujya muri ecography ntiyabikoherereza
ntibarindire ba mama ndarindire ba mama yarange ndagukisha ecography
je ngo mwana ecography rage igeze kumemeza ngahiyo Jemeruka mvuga ngo kuta kurata.
Ugeze kurata. Oya urazi sisi kubera turi kumwe turi ko ubu dusigaye dukorana turi kumwe. Ibintu byinda yaciye anavyibagira. Aguma yumvira amakomedi gusa mu mutwe.
You can't get it.
Kandi tumuhamagaye gushutinga turamuha.
None wajyama he makamba wajyamana.
Gusa. Najyama kwa mama wanje mukuru.
Kwa mama muto.
Warusiko twajyama.
Nazi kwa. None bari gora komedi.
Kandi saka ntara guciramo. Hara abantu benshi kubera kijya giye twa postinze zijya foto. Gakwiri ni wikora kuza kwa sisi cyane. Nagomba ndababwiza ukuri sino bahenda turi mu mafungo.
Na gato wakoze.
Ntibirakuna. Twemuhirana abantu b'idini cyane papa na mama n'abantu b'Imana sana eh nivyo kunda urumva sisi yajyama mu cumba cy'abakobwa mu cumba cy'abashisi cy'abakobwa twe tukajyama mu bahungu n'ukuri ku Imana
sisi ariko rero je ndingo ndarabafreshere za sisi afise ni freshere z'umuntu nyene
none isake ntego zo kugira akazi
abantu batarunka byo bimisiyo usanga bafite stress man
suko ubu naratanguye akazi sivyo ubu naratanguye akazi ndafite amoro mu mutima na stress
nibishatsi byabaye
duhera duke bariko barama nka tubona utamajera ari vraiment no muntu umugabo
fresh kabisa ara
kandi warabonye ko ubu akazi nkakora neza
ehana sisi vraiment felicitations urashowe comedy abatara bona comedy za sisi bagende bazirabe vraiment
ku mutamajera bagende bazirabe mutamajera ari official urumva mutamajera ari official Nambere byaranchanganye gase ndi bwa bifate neza. Official mutamajera. Egase ndi bwa menyera kazi. Nabirya bavuga ngo ni bari subscribe. Ari kumunye sike mbigerageza kuri pore.
Okay. Ngira subscribe.
Subscribe.
None. Okay, sawa. Reka ino gato kwa mutamajera. Akazi ko kagenda gute finalement muramara yuko akazi kanyu kama comédie gako karavansa cyangwa ibintu biri ko bigenda buke buke ibintu bimeze gute abantu bari ko barabagora runogwa
oya akazi kari kugenda neza ugiye kuraba n'ibikorwa cyo turakora turabona yuko bamwakiriye sisi neza uretse gusa ko sisi nawe ari mushasha bidutwara umwanya kugira igikorwa gihere ariko kandi biraryoshye turiko turakorana ubusanga ari ibintu biryoshye hari n'ibintu biba kubera kuba bari ubwa mbere ugasanga turahwereye no gutwenga ku bintu aba yagize ariko mu ncama k'ibikorwa bikubigenda neza ego
ZBD ni bon yo ZBD yaje riva he mute ZBD n'abantu
iyo zina bari mpaye ku rubanza narariye gushikana n'abantu hari muri ngorofari
Non, mais c'est quoi? Tu te dis que tu as un gars. Mwazi kukura kure zuso siwa kwa liha karindawate mkoga wabandi bikini bikini. Kwa chumura wala mkuzani yari makamu. Wabiza kiri yegute buwana sisi.
Nukuri jaba yivziza. Kumzana sisi muri familia yari. Ego.
Oki bibona. Njesha kuminya ikini chambiru wandi kia ugira butoi ni chwa abgie buku.
Icho abgie butoi. Na abgie mwetu rindiru mga na vuke. Atafi sugia mutu pinze na maguru. Azo batari guacho. Ariko afise ugia mutu kwa na ajia maguru wa mezuku. Zabari familia kwa mtaba sodi. Ego.
Sawa. Ni wibaza yuko. Waliba joko wali kwa rababu nira. Changi umkuga yuko aliko rababu nira. Changi wafuta sisha. Ukunda wazi. Shwa kwa alivyo kwe. Iba ninginu ba.
Ariko izaki. Tufugishi jukuri. Sinibaza yuko mkogo yivu muinga. Akaza kuna umunu wima kamba. Ngo naka. Nono yu mno magute. Nono chumfa kwa. Barcelona Madrid. Bariki nyimachi ngawe. Chumfa.
Sawa sawa. Umunakuwa jizi komedi yoi sugura gute majambo atatu?
Komedi. Majambo atatu. Mukirundi, mugishinwa, mugifaransa.
Inzi uko vizumba.
Mcharab. Komedi. Mufunya funyo changi siguro yacho.
Mufunya funyo.
Ah, komedi. Muri rusangi. Aha. Icho kibazo. Wavuze majambo atatu?
Sigura komedi majambo atatu.
Atatu komedi majambo atatu. Aha, cyo kibazo ukibaza mutamajerari. Igihe batwishyore so ku ishuri komedi. Nari nakarose.
Isaki, Isaki, tujya muri materinere Isaki. Daki ku ishuri mu gifaransa komedi majambo atatu. Urabona iko ya mbere ni komisiyo. Imei kurikira medical ID di Burundi. Hari kintu ufise ubaza?
Komisiyo
medikale di Burundi
yo komedi
nibaza nuko
ariko kamana umuntu n'ukuri murafite don yo gutwenza gushaka kuno mwanya mtamajera nta ba bayer muri aronka abantu ba finance ku vy'uburyo nko ba manager like kuko je nakinangaza kubona ugaruka nkami nyitanga mugashira ingufu mu bintu by'iwanyu ariko gasanga nta sponsor mu kumuraronka nta bantu babashikira mu kumuraronka kuko n'umwe nta bantu baradodura iwanyu ati ni kuri mtamajera tushaka tushireme mitahe kuri mwebwe hama turabingenye twa supporting dukorane kugira visubire neza
abo bantu ntibaraboneka ariko nibaza ko abo bantu bavuga ari ba bantu bafite imitahe minini nabo ntibaraboneka ariko turashima ku bantu ari abantu bariko baradufasha bariko baradufasha inyuma yaho bakurikirana ibikorwa by'iwacu kuko turafise groupe ya WhatsApp ihari ya mutamajirari iyo groupe abantu nyine bayigize twaratangaye umunsi umwe baradusaba ati il faut yuko mugira iyindi groupe yo kubaterera Nasi suravuga ati ko mwabidusavye ntacyo rika tubigire sasa rero turabashimiye ari abantu bariko baritanga kabisa amahera baye batanga maraki yabo ahubwo turasavye rero abo bantu wewe uvuga yuko bozana imitaye yabo kugira dukorane nibazana ayo mamiliyoni kuko amaraki yo yatanguye kuza no kuri turabishima
harabantu sanga bari za muri diaspora ya za Australia Canada USA America ku hari nabandi batandukanye gusanga barafise ujya mutima ushaka gufasha ugaruka mu Burundi ariko bariko barabura bizigigwa kenshi je mvugana na diaspora benshi bavuga ati turabura bizigigwa tubura ugaruka ruri serie par exemple hari umuntu umwe yagize kurugikira umukomedia amafaranga acara yajya nana kimwe yakoze urumva ivyo bintu bimwe mu bantu bidoga sana abantu bari hanze ati nivyo rugwa turabona ko batwenza bararyoshye kiyago barashora gukona ibintu byinshi abantu bishaka biraba ariko tubahaye amafaranga bakora ivyo bakora ntibabikora biva ku kintu nako mu miliyoni niraga mutamajera
oya buri muntu wese afise uko akora kandi afise uko ameze muri we kamere yiwe ariko jewe nagira ni nambira abo bantu ndabizeze yuko muri mutamajerari turabizigirwa kabisa umuntu niyo abafise cyumviro cyo kugomba gufasha n'ukuri ntatinye ngo ivyo yo hava dusaba ko tutobikora nitwabivugana neza tukavyemeranirana n'ukuri twe twobikora uko twavyemeraniranye ego
okay sawa sisi kuja gukina makomedi abantu bakwakiriye gute n'ora ko bakwakiriye nawe umwe serieze ibintu nk'ibyo
ego vraiment abantu bavyakiriye ukundi ariko nanje muri jewe narumva ubwoba mvuga ni mana ngiye gukora ikintu ntamenyereye naranapima no gukora mu mutima wanje nk'iyumvira no nk'ubu ndose nk'umuntu akama nk'amahera sinogenda kwicuruza itomati ibyo bintu naguma numva mu mutima ariko Mutama Gerard ndamushimira yambaye hafi ndashimira nababyara banje bari mu gihugu cy'Uganda barambaye hafi baguma bambwira ati wewe genda uhore ugira ubwoba turi nyuma yawe Mutama Gerard vraiment arambira ati kambira giruko ariko ndashimira Imana narabitora n'ubu bumpagaze neza
wow
nikintu cyambere kandi nagize nkigera imakamba aha eh bacyo ndagira ubwoba
ko makamba ari kure wagiye n'umuduga
eh twagiye n'imodoka ndavuga ndagira ni kure ni kure ahantu ugendera hejuru ya Tanganyika bwari ubwa mbere ngende hejuru ya Tanganyika nihagera abantu nyene eh baravuga yewe wa mukobwa bateye inda nihagera acha sani kuteba jukuru bakule bakwa famiye yaba ni bicwa ni migulu
wasanze wasa nk'imikeke
acha nangura gusenga imana mana navye mwana afisa amaguru cyangwa umuntu minda ndapeleka wapi
imitwe y'amashiga kujya nyine kujya nyine
bazaki ni kwambiye nukuri ndagusavye uzogenda urara ni mitwe ingano
abuzukuru baba
mbe ni bwa burobe bwa ndi bigitaye
okay yari yarabivuze muri interview ndavyibuka yuko agahirahira kaza akaza umwana adafise amaguru y'imipago n'umutwe munini Ijini cyangwa satani ujye twumva nkavirana na satani amaguru ategerezwa kuba
ari mipingis
umutwe ategerezwa kuba ari chicken head ari chicken head
wala
kandi family wawe ndabyigushaje
si wavuga ibyo twagira makamba
nukuri Isaac nukuri guhera ku ba sister babo
nibage neza nibagira
oya nibaza kukura vizuri vraiment baragitaye mama nubona ka fresh
ora fungura
iftari rero mama we iftari
byari bisa neza cyane sawa sawa Mutama Gerard ubirukura birava urabona neza yuko hari nyungu muri channel yanyu hari byiyongereye nk'abantu kubaraba cyane biki maze kwakira sisi
kumwakira ari cyo bizana cyagihe narakubwiye ati hari aba ntuzenye subscribers iwacu hakwiyongera zaragabana ngai natwa kuma tuziraba nkubu uravye ugasanga hiyongeye ko nk'ijana ukacubika ndazirabira ku telefone ncamvuga ati iyo two yaba byokunze naciye mbwira abo bahunga yaba byokunze ibintu byababaye ko tworavye ukuntu twobisubira ku wundi muntu kugira turonke izindi subscribers nk'izi twaronse
nziza kuri kampuni yacu
atagafuye ntagakira
niko acha niko ibyo
haji mani gomba kuwa ikucisha mu nzira nyinshi
si n'umunyamugisha kabisa hama si artugiye kwa fisi musheri wiwe kandi kome guciye ufuha n'ibikitora kome guciye ufuha
afisi
musheri wiwe kandi ngo
naramubonye narafisi ingorane
nyabwo bari n'inzobe arirabo wa musheri wiwe
hari bije
zebe dafisi inzobe zebe de n'umwarabu kuri uyo mukobwa wiwe n'umwarabu
mugabo nta bintu by'urukundo byose twaza turavuga
uyo mbuga yirabura kuza bebe
yari ikese gusubiza umuntu sibyo bintu ko ari nabwo ibyo tuzira yite umuntu bwa yarayo imbariye kabisa umwe ka spati ngo za laidi ntiyumvira no re aha sawa tutatiza magisi ya kufanya he mama je nimekosa baba wa familia na mama pia kumbe jamaa yuko nyuma wala anisikiliza nagiye kia hivi
ariko sisi ucumenga na uramufuhira none ari kumukurikirana
kwewe saka yarandiye target kubera dujeje urabona yaje hariya turi mu mafungo dujeje gufutura naca sisi ndaje gato buragumana na sister ngawe ubwa mbere ndagenda ubwa kabiri cyadimenyera ubwira gatatu no kuri sinamenye kuno yankurikiye
Yes.
Isaac reka nkubwire je su gufuha cyane apana. Ayishimiye basi kikumbeje nyine niko nacho. Abandanye akazi.
Eh acha kula inje.
Nuko.
Ngo acha ikikoroka. Eh ukora fungura handika jaga koroka. Warubita.
Misi ko ivo misi skula inje. Ah. Mumbarize butoyi. Wavuze umukobwa n'umusheri wa. Uyu sise yavuga.
Uyo.
Eh. Uyo mukobwa.
Eh.
Ah, ishura. Oya, byarigeze je n'uwo mukobwa.
Ah, wagiye kuraba sumushiriro je nkene, apana byarigeze. Ego cyangwa.
Sivya hatari, sivya grave.
Apana sivya hatari, ego cyangwa oya, n'umushiriro wanje sumushiriro wanje.
Ego.
N'umushiriro wawe?
Ego
mugabo. Yari mugufi.
Mugufi.
Yonze, yirabura. N'uwo nyene n'umushiriro wiwe ndamuze.
None.
None ni kibazo. Nibyo rutegeze
se. Ubirize nkubwireze yake je singorane.
Ah.
Icyo kubwira ko je amahoro numva mfise mu mutima.
Yo.
Ararenze
turi muri shooting yaguma yegeraho ndi turi muri shooting mutamagira ariko adupangira rero wewe uza ukinise wasanga sisere impande yanje washi nyuma yanje ntiyavye nyuma yanje bagombye ngo isene y'umugabo n'umugore ah uyu anatasha kudandia iyo ndayikina na butonye nkamuraba mugabo n'ukuri hari ikintu kimenshima vraiment imana irakora ibintu izaka ubu usisinza namumenyeye vraiment ndaryoherwa turi kumwe turatwenga tugatera inkuru yani
nuko
ibintu byose byaraheze nuko ubu ndamumenyereye kweri
kaka na dada
eh wiki abuzi eh
ubu yunya ni musaza wanje
oh ibyo je ndavyanze iyo
kubaza ikibazo kimwe
iyo fumanye tumubyara uyu ni mubyara
anje nashaka kubaza ikibazo kimwe uyu ni musaza we uyu rumuntu azushamwita anko azumwita papa azumwita
zeme durakoze
ivyo
vyose
eh uyu mwana ari mu ndavuse ho mbara ndi musaza ibyo bya musaza namushiki tuvyihoze ibyo
je rero nimba umwana avutse je byo umwana avutse nibindaba
uribuka ibintu mama yavuze
mama wazorera ingorane iri
uribuka ibintu mama
oya nibijyanye na zorera ingorane
mama yavuze
je nuko nashaka ndabasabe n'ukuri nkamwe nka ncuti ya utoye barabukuru bo propose abagire mariage na sisi n'ukuri
good
news
yo oh
10 kilos de riz en français ndazeme
iyo 10 kilos zoje ari wenyene ajya duze azobaterere iki nga azobaterere ibyo azonye wenyene ese be
ndo kwaza baterere biro cyumwe
ibyo
azonye wenyene
isaka n'ukuri sindiko ndakubesha nka blague zirimo n'ukuri mama igihe tugomba kugaruka inyumba jumbo yaraduse sisi ambeshuze yavuze ati butoyi sisi ntacha bahe kirageza n'ukuri ubuko nta mwana ufise hanze ubuko mutihinda kirageza n'ukuri niyavyara jewe ndisinye byose nimba tamahe rufise je nzogutangira inkwano ndabwirira urubanza umwubakare n'uwo mukuru
amen wavyumvise
sasa ubiriza ngubwire nivyo yarabivuze ariko
yarabivuze singomwe bibi
singomwa ngo bibe sivyo ndafise uwundi mu fiance turi kumwe arindiriye nzare
Ahuwe dukore mariage. Ngo kumusatira cyane ibi.
Ije twe ntavyo tubone. None
umeze kumpene?
Eh?
Utanga umukunda. Si cyo imoje si. Utanga eh. Utanga umukunda utari iki wewe kwega.
Nara mu telefone mu ijoro sisi wajyamye. Nkivugisha nti urara baneza ntujya miliyonda umwana navamera neza.
Ariko sisi vraiment urabona ko akukundira umwana akukunda nawe urabona
umviriza nkubwire uyu batageza kumuhunda je n'uyu ari munda nacho dupfana
namaraso yabo
je nacho dupfana nacho dupfana tena nakumariye n'umwe invitation ndamuye
ariko ijya proposition batanze niyo mama yasabye ati mugire mariage
mubwire mariage n'uyu reka tubireke sivyo reka dukora akazi mutamajere arabandanya nyihembera neza gashara kanje abafana banje babandanye bankurikirana kugira ngo tuviuzi tube twinshi agashahara kongerekane sivyo hama ivyuyu pembeni hama je bagume barabakazi ndiko ndakora
ivyo batuje nawe
nta bindi je nkene
ariko
amaserari official bakanda kuri kakanuka gakengeri
subscribe sawa ivyo barabibira ivyo barabigira nta no mana baguma baje kugira subscribe ntacho je ngina ndabaze butoyi ikintu kimwe kandi kingenzi butoyi kuwa mkweli kandi ubunyamukuru
niwe wazi
sisi imaze kwibaruka nkakujya mama ari propose uri tayari kugira na mariage ni uri tayari
Ndira kwanza.
Ndira shase mubabazi.
Ndira kwanza.
Ndira kwanza.
Ndira kwanza.
achana naye tukwenda na nini huyu si weupe kama wengine mimi sina shida ya pesa mimi sina shida ya pesa na shida tu ya kujua gute boguko ofisi kibondo chi wanje jewe munda
ona wazi mwache kwanza blog none sisi uri serious bara gukoe
chini zake ukuye nikupe picha utaonesha picha sivyo
bara inkwano nyine inkwano
inkwano
miliyoni zinga
eh miliyoni oya
abamu iraki bagombe basubire bantuke kuri
bo
none ni make
zamil
seti sa komta maje navuga ishukuri yo seti sa ukora mu misingana gute
misingana wajima kamba togo ifredo misiyo yangaye gira kuri kamera
bona sikirizani kwambi Wakuzi
wambia. Sasa
mimi kama nilifanya hivi.
Sina unaniangusha.
Unaone?
Laki 7.
Eh, laki 7.
Ni seti za $1000 ngirango $1 ibage kwishira.
Nibyo bimaja n'indwi.
Ya barundi. Oya rawa sari si Jesus.
Bakabaranga.
Zo ni 75000 zenye uliomba juzi za kununua kama ni vitu gani vya mtoto.
Eh. Eh.
Tangiye kujya izahe. Ayeje yo kujya iwanje nayo ngura.
None none. None mega buto busire burataka ndapfuye ndago.
Nageze ndagufatira micro kusine.
Eh. Nifatire mi. None sisirindira kwanza. Burya jari urakigira uvuze kidukanze twese. None umwanya wose ntibari babizi ko bagutanga inkwa.
Navyo bari batsi. Kandi bagize neza kutanga.
Ah, non, 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 non